ay aniga waxa suuragal adduunku inay iga haystaan fikir qaldan waxa suuragal wax badan in la yoobiyo waxa suuragal wax badan oo shaqo kulay leera asaga shaqo kulay
Well, he was really the founding father of piracy.
Never fisherman, just cashed in on the free fall.